sanni ba zan muci ba Allah ko sanni ba zan muci ba
zan baci ba
ke
eh
waye yake girki a waje
wayo baba ce ai
wace baban